Ma loi le le kainga katoa pe, ok mau whakafofonga tai kulupu ko eni ko Island Vibes, pe ok mau tala monu watu ki he wike lea whakatonga o e ta uni, ake gi hiwa ko eni ko Taio. O whalai atu. DJ, ta mai a fui track.
Hey.
Tali ai ke mawilo tamai ki kuho ko e taimi Ke tau laka tu o laka Pea ke mali mali tu o whanungo ki he moto E ne vana vana I ki mai tamai ki ki ho mouloto Ae moto o kei Uo fiu au he tali I he ni Taio, Taio, Taio Perché tu li duli Taio, 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 ok, ko au fiu au he tari I he ni, ke mea I e mamani, a e tau, na e whai, na e tau a ingila ni mose tane, na e tau a ingila ni mose tane, ka e tau a Amerika, Mosi a pani ki e souvenia Ka e taua tonga mo fisi ki e koloria Taio, Taio, Taio Te ake tuli tuli Taio Taio, Taio Ok, ko au fiu au he tali I he ni Taio, 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 Taio,